Dr. Ulakubaba ukhabazela elulisandla esibhekisa kuzenzelo owayesalele ngesisu efunda.
Ubaba kabani? Ubaba wami?
Yebo ndodana, imina sukumuzo uXawuba.
Adle imhlathi umfana, azadle ngisho ipeni lela befunda ngalo, adlavaze ngamazinyo ukhabazela bonula kangakazi alibone bhobhodlanane into omfana ongangozenzela.
Khehla ungabe usakhuluma, ngiyalwazi usisi lwakho. Eshe donsa isigqiki ehlala phansi eduze komfana wakhe. Ngiyalwazi futhi ngiluqonda. Awulwazi baba futhi awuluqondi. Uzenzele ngesankahlo, yehlisa umoya kho. Hayi manje baba, umoya wami selugwaba phezulu eminyakeni eyishumi edlule. Umoya wami baba wenyuka mhla uhamba ushiya nomama siyizinsane ezingenambheki namelusi. Awuzange ubuye ekhaya baba, awuzange ubuye nalapho sesilambile seswele okokubamba umoya. Wawungekho baba, siyolala kukhalikelema esiswini. Ubungekho baba, umamewa evuka esizamela imali yokukhokha esikoleni, sesixoshiwe sivinjelwa nokudlulela emabangeni alandelayo. Wacasha baba, wangavela nalawo makhelwane behlekisa ngomama wabalekelwa indoda eyisalwakazi. Baba uzange umesule umama iy'nyembezi ayikhala imihla namalanga ethandaza ecela amandla okukhulisa iy'ngane zakhe ayibambe ngamazinyo. Ubungekho kids, ubungekho la kubiza imihlangano yabazali bebezocelela iy'ngane zabo imfundazo esikoleni ngenxa yokwesela amandla. Wasilahla baba, wasilahla.